I fell for you, but you just broke my heart into a sad bag. Broken on my bed, hoping I could rip one of horses in my head. I was open in a packet of an undeveloped med when I was met with a prescription of a bullet made.
Whoa, 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 wh Kiri-kiri. Mantap. Gila.
Ayan, ada kopi.
Sini gue jatuh ya.
Nice, mati.
Rena di sini buat yang
masih. Masih Rena masih.
Satu, dua, tiga.
Market.
Ayo, satu swing. Satu, dua, tiga.
Belakang kamu, ada aku.
Ini.
Ini bisa.